Dafo et sen Usumfo Dominic in Siasari. Ah, you're trying to short friend DNA. Men and that massa bound champion. Send a maker, sir, abbrevia, macoswaba won chain, a sons of a dog, na a radio or dog semi. Nanunti, and abbrevia, macosso, na medi, a radia sama, a yakrojan, not wash some yap, a yer brim, some fun above 190, no fun above 1 church row, then sent an Indian Juma or Yenibi, send a bayer wool so. A how na wo nam wo betimi afirim enunti na ne na masan ba wo nche no na nda me ba wo nche a me ba no asomdwe so ohun se pepi no utimi ka se meto na mo me ko difo ho me no difo be kwa kwadi nkomo me no difo be kwa kwakasa na so ka utimi ma ene meto nsa frɛw so be biara wo hwɛ me biara no eya hia mo angelic faith church ai wo ka aso asipi wo ka wo na da wo so no eya aware eya sunsumu yare Ana se eye nyin se ene etete o ana se aha una wo so no oton ade a hu sika no sika to hun se ma na ase ahun mo ne wo di asie berawate wo ba me die urade asam projen ene die urade atre ene die na bofo timi yem ene be gina so na majwe fro ha mu sa oba next tro se ye ye amambere bi wo ti so na ye wo firi sa aha oni ma bible si ye ne nana no ma ye bone Na saa bone na ye no mande ye tua suka. Ebia na hawo na onam no kra nya wo mfum so. Wonim a kwanya e hawo ne ba wo so. Wonim hawo a wo nananom agya na kire e dia ma wo. Wo ba medom asukwa akwa abusuam. Na makohwe a hawo a wo abusuam e da wo so. Nomi a abusua no e da mo so. Atete a e da mo so e wo abusua nim. A ne nti wo bobra e mpo so. Ebi wo wa e nanfo bi na do ho kobo mo. And then there, Omama Brabono, Ejija, Omama Brabono, Ayabisi Basa. Oba, Menya Dajia, Nama Koni, Nema Koshe, Wachi, Baby, I get a free bar, eh, tail, eh, how? Ama Wadian Munyabi, say a spiritual marriage. Ana I say, a yesun suman on Fun Swabi, and Ama Sa, a Hama Abawasu, Beka Koshani na. One of them for the tongue, I do a joke. Now, so, your tongue, my dear son. Oba, Beka Koshani, I tell what you do, Janice Jomwa, Yanto. Na mo fa fo de o mbi siwa na yeto ye ma osika sa fa di dwa na ayeka ase but obi de ye ma na de sokra ase wo de na na aye bebere wo ba ni nya me kwa kwhwem a how bi e da wo su bi ara no e wo ho to masibre se